yabam viuba. Shibu bam bam, shibu bam bam, shibu bam bam. Makes no difference if you're sweet or hot. And give that thing everything you've got. Makes no difference if you're sweet or hot. Give that thing every little thing you got. Da 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 da